semeni
aunga bubu tajiri
kama na baya semeni
aunga baya tajiri
leo DJ nane